Bebe. Ay, ay, bebe. Ay, ay,
bebe. Tú puedes.
Ah,
apala.
My child is missing.
The mother.
You got me in
missing dream. Joyza.
Kama huna mtoto. Kuna sanduku ya maiti na malizio kwa karani.
Yeye ameuliwa.
Alafu nikumalize wewe.
Salome?
Najua Salome ndio kuna huyo mtoto.